Thank you, mama kana. Kidogo tunarudi, utakutana na Mbulutini baadaye.